mpande zose kuko nibikomere gusa nibikomere impamvu namutumye ko muraza kuyimenya adusigurire anatubwira uko ngene bimeze my bro bimeze gute msaza
aradidaguye kabisa aradida kabisa didaguye bavuye nkumero
rici gore
gatu musumata muno nifs adizo nako kodisibumo
Now for a chipaka ma pomade ndogwa.
Nana dizwe ndabarandida. Ndidwa nk'igisuma civye amafaranga. Ndidwa nk'umwe mu bantu atamuntu nishe ndabanga kumugoho. Sama ahubwo ufuna nifanya ta nakamasa.
Ndogwa. Eka je natinya kugukora korako kuko. Nabona amajino. Nisikize ndogwa yangu. Amaja ino ho sound ko ndabona. Mimo ina wogo pata kukushika.
Poro yesu nani.
Wakunzwa ito.
Nye amabuye. Nye kwa amabuye. Poro poro. Nye kwa amabuye. Mugia jata chona koze. Motife ngona ngo. Ngona gize ngona. Apa. Apa. Motife ngona ngo. Ngona kupi umuziki wizi design. Ibaze. Jeyo nazi ningene vizana genzi.
Ah. Kwa ngo ya sasa. Uke uke. Nyo mafu jena nase loku kuko rakora. Uku mangu ndagusigi mutidi mubigari. Poro sana sasa.
Krista ndamubwira ati wowe rero wewe je nganyanje mu kiyasho genda maze kumva buri muri wese afatiwe bane bako barantira amabuye ibidaje bicupa ku mugongo nka ku nkamuca ndamukinga ndamubwira ati wowe genda genda je undeke aranga kundekura aramvuga ati bafuma twikiramo ndamubwira ati genda anabonye kugera bi kiyasho musto aranka aramfata arangumya ndamubwira ati bebe batakuwa bebe barakwica ngubwo bamukwega
age muwa kweli
yamabuye
bamubonye bakwega uko akina we ndugu ya unalia kama mutoto vraiment
umva nta kiona kimba je navuga ngo mvuze je undi
nguvu zawe zari zihe muri kijya giteramo
basi je nari ubushikiriza urutonde rwa bari mvinge bakurikirana b'umwanya ngo gutandukanya bari don't guhamagara bari rimwe MC maître de cérémonie
maître
mic master Eh. Bwana wewe uko kaza mujengo. Anyona wewe mwende.
Sawa. Warugo master.
Amurugo
ceremony. Urugo maître de cérémonie. Sawa. Ni shabiski ya ibe ndavyumvise. Ari Wakunzi wa Hii Top TV, the number one channel in our country. Mramezi neiza, nizire kumu mezi neiza. Kumande zose zisi, call me Alvin Gucci, a.k.a. Janja Lao, sharpshooter, the morning star. All the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Ni Hii Top TV, the number one channel in our country. Wakunzi wa Hii Top TV, mrawana kwa iwi inu. Nugwa bimeze neiza, aliko imamvu. Bishoko wabi meze neza, bitameze kandi na neza, ndaza kubibabwira. Bakunzi ba Hii Top TV, murabona ndi kumwe na Landry Promoter, mutana nigwa, muganga, verb master, verb killer, muvumbuzi, tutere, seruka rukanje, aka nyinshi cyane umujama yaronse bivanye n'umwuga wiwe asanzwe akora wo kumenyesha amakuru no mwamumenye cyane gose Landry Promoter. So right now, hari ikintu ushaka ko tuganira ko, icyo kintu rero ngo kimeze gute. Hari igiteramo cyabaye. Haicho gitera mchaba, ichari chatunga nichwe na Black FM. Gitera mchama teka adasanswe. Au harabariri imzi. Bakome chane. Hau tukofuga ko yari vibe idasanswe chane. Nga mugisagara chabu jumbura. Haicho gitera mchaba ele. Muri zone yomu kinama. Mungara wonyi vziaba ye. Kufai gitera mugitangura. Kugezao ni gitera mkirangira. MC Arinde, MC Ali Landry Promoter, au ya biko zene iza birashima kugezao, bamge, batangu kumyibaza kwa sababu, kareka jama kweri, na MC kweri anapiga, ya, numutana nigwa, ategerezo njene kubikora njene kugira njene mushimi, ariko right now, imamvu na muhamagaye, imamvu na mutumye kugira dutere story, harivzi abaye, haraka vuyo, kabaye muriga show, au Landry Promoter, yakizi kibazo, How benshi nke kamutashowe kubimenye Landry Promoter yarakubaguwe Landry Promoter yarakubiswe Landry Promoter ntiyari wenyene aho yari kumwe numufasha wiwe je novuga ko ari umugore wiwe umufyanse wiwe vyose kuriwe ariwe la belle Christa bari kumwe muri kijya giteramo aho Landry atari kuja wenyene muri kijya giteramo batari kumwe na Christa ariko Landry yaragize ikibazo yarababaye yarakomeretse aha ndaratinya no kumukorako ndatinya no kumukorako ku mpande zose kuko nibikomere gusa nibikomere impamvu namutumye ko muraza kuyimenya adusigurire anatubwira uko ngene bimeze my bro bimeze gute msaza
aradidaguye kabisa aradida kabisa didaguye bavuye nkumwe
rori chikoro
n'umusuma tabuno nips adizo nako ko disi bumuntu
na uri kora chipaka mapomade ndugu yangu eh didi sasa ini ndugu yangu
pomade njo da ini
dawa ndo
uyu muti uyu muti wo kugira ugabanya ndo kuvyimbuka gamvyimbuke mu manso
umujama rero baramudize yarakwitwa majendra ya tari jido za tari ma boxes za tari cyane ko dabira bariko sinashobora kumwegera kuko uvuze izina landi promoter no baba bari kumwe hafi yiwe nayo nyene bacha bakuyora uko nanisiki kaka je shakumbire inkuru yose eh inkuru yose ndazi giteramo twari turi hajya twese twarabibonye kungene byari bimwe
barabana ndidaguye ndabaramukije bakunze ba Hitop TV ndakomenda shima imana turashimira imana shimira imana nkiri muzima shimira imana ya ndashimira imana ndacari muzima ndaca umwe kumwuka wabazima shimira n'imana yo mwijuru kubona ashwe ku gusura kunyereka ikindi gitondo urakoze imana yanje kandi amasengesho yanje n'ama ndagusenga ijoro n'umutaga ntigera fubusa merci mon dieu ndanashimira kandi umukunzi wanje kubona yarambaye hagufi mu bihe by'ibibazo ah
ego la belle Christa nifye niwe mwari kumwe umunsi w'igiteramo aho nubundi imbere y'iki giteramo gihera twarabonye yuko hari amafoto wa postinze kaka umeze nk'umuntu ubabaye umugongo nina nini sha kumenya muri rijya joro zace bigenda gute uri kumwe kwanza na Christa
umaze kubona ndasanzwe gari joro ndasanzwe gari joro gimikoshi gari joro kubwanje gari joro ariko giza kubera ko ryari ko rirubaka profile yanje ngiye kurebandanya ryubaka profile yanje ko gushika kanukanya izina LANDRYPROMOTER ariko ravugwa higa nino ahantu hose ni habari ya mjini LANDRYPROMOTER naradizwe ndabarandida ndidwa nk'igisuma kivya amafaranga ndidwa nk'umwe mu bantu atamuntu nishe ndabanga kumugoho sama ahubwo ufuna nifanya ta nakamasa
tukuyako eka je natinya kugukora korako kuko nabona amajino nisikize ndugu yangu amaja ino ho sound ko ndabona mimo ina wogo pata kukushika
poro yesu
wakunzi wa Hitop TV
brat apala mevzi blaga
brat so busy brat tu wabarira umujama yaragize kibazo
kana sina dizwe ngumi nadizwe amabuye nkumbe na digisuma maze kona wa muno muri bibilia wa muno muri bibilia ninde bicije amabuye umwe bicisha mabuye nahuzi
we nahuzi
umwe bicisha mabuye yitwande uri bibiliye na muntu muzi bicisha
bare boko na uriza ni bapagani abasengaki
na
we mwenyewe pasta unamsaha
asija kwanza
we mwenyewe pasta
mana mzazi umuntu bicisha mabuye
ubisenze wewe gani
arindafa
na wala musaha pasta
mwibagi
pasta
ngiye mugabo ujanye
kira kwanza ukunda gusiga umuti ama ama tubandanye kigani
bara nte amabuye ntego amabuye boroburo ntego amabuye mugiye gatatu nakoze motife ngo nagize ngo na apa motife ngo nakupiye umuziki wizi design ibaze jewe ntazi ningene vyanagenze ingene vyatanguye sho yarabaye sho ibaye ariko koko urabizi yuko yo habaye sho itabigo n'abantu benshi batandukanye apa ngamusa show ito igora abantu batandukanye Christa na uyari yashowe kuza ku
ngoya sasa buke niyo mpamvu je na nase no kugukora kora uko mangu ndagusiga umuti ndi mu bigari pole sana sasa
Christa yari yaje kunshigikira nk'umukobwa tuzumva kumwe yaje kunshigikira za mu bandi kunshigikira kaka pore aza kumushigikira nk'uko dukundana araza ariko rero ibyo byose igitaramo cyarabaye turaryoherwa ndakora akazi kari kanjanye biragenda neza ndakora akazi fresh niho mu nyuma igitaramo kimaze kuba kirimo ibisanga byinshi amaze kuba ibyo gisanga cya wizard design ebana abamuyoboka wizi designer bamaze gutera akaguma akaguma muri show muri show jewe show iheze ndababwira turavugana ko benshi bari nabantu mbere bo muhira umuhira mu quartier kinama nanjye rwa namba mukana aba mukaminge ngumunyakaminge ya
mana hano arazimbe sana nanjye ifashwa na vi
Bali Como bizi nyene nyene naragirageje niko ndagirageza gutaha nyene jemejeje gukora akazi kanje niko ngirageza gutaha urabyunyuye petite
foko ndagusiga umuti none ngaho hano tutasize umuti bona hazokira
bizana bibone aya marayo zimaze gukoresha tayari
Landi promoter wari kumena Krista, la belle Krista.
Amarero nimaze kuba bica bisaba yuko ntaha bibangombwa yuko ntaha nsubira muhira.
None Krista kwanza bamuhoye.
Nsubira muhira.
Krista bamuhoye.
Nyine vyageze rero nari kumena Krista Bali
nabandi ba friend bawo. Cyaje narakuba yuko sina isini vyakunda kunda kwegera.
Rero nawe twa turi kumwe warantutse.
Ni vyari kunda kunda kwegera kuko
Umvesha yomuko. Umvira kwanda kubyira umvirize. Amabuye. Rero ndi mu gikosi cy'abandi ko datahanye ne ntashe nandi ngenye. Niyo afate deplacement naye nza numva ngo turatubaratanwa tirandri bo vraiment uri tika vraiment wizi dizene bakamukata muzika sema je sino bikora. Je sino bikora wizi dizene no muhira tutere inkuru. Turate a story yene blog yene turastere tutere inkuru nyene nyene ndi kunda ta. Krista turi kumwe namwe mbwe turi kumwe. Umwe aza kuvuga ati ngo ngo nirandri promoter yabigize bacha bafata batera numva batanguta gutera umucanga hejuru muri twebwe nza rumva mwe nza bona mwe bimuse murantutse gusha mumbwira niruke ngo ati nkiruka nkavuga ati nirutse nkashika imbere bashora kunyica bashobona kumenga ndafite uri wose uri wese arakubita urose uza kunukuntangira mu nzira nshobora kugwasa nkagira ikibazo nkapfa canke bakanyirukanza bakankubita gura urumva ndavuga ati ivyo bintu vraiment wapi shwa kwiruka kandi ajya kuri tera naho nari kwirukiye ahari ndababwira ati mwe ni mugende Krista rero ndamubwira ati hagira habiki yasho batangu kuvuga ngo naho warimwe ne narimi nza rumva ibuye rya mbere mu mugongo cha ndahagarara n'umuca muragenda muranta na bari mwese muri iruka
uko ajya twumva yaba na uyu uyu niwe yabitumye uyu niwe yabiteye jiwe hiyo nariona jiwe linaruka kidogo
cha muranta
ndabaza ajya bari ariko
sinari kwiruka nari kwiruka gute
ndakubwira wiruke
ngikimbiye iyo niruka nari kugira ikibazo hagiye niruka buri muntu wese yere kunkubita inshaki wari gutora iki
none ko wagumwe
hagi imbere hose nari ntari nzira yo guta
wagumubege
iyo ni nzira yo guta
kare baguma bataka wewe
iyo ni nzira yo guta naca nirukira yake
ndugu yangu
haya ukabare hose ko ari huzuye ari bo bari buzuye yaya kugiye bara uri pafe acha sha ngikimbiye wa
Nakimbiria
wapi? Aja kuja mukim. Aja kunoze kugifereje.
Chambo cha kugifiru. Sisi turikimbiria.
Mwenye ni bali baba ati.
Sisi turikimbiria.
Mwenye bali baone.
Ni baatu baata.
Muri fanya nini? Mimi mwagizi.
Hey.
Jewe.
Krista agizi.
Krista rero.
Yeko na wenye ni
bali baba ati. Krista ni kama mbevi. Mvirizi. Aja na mazungumzo huu ni nje.
Mabuzo hii top TV. Krista harari jendra. Sinari.
Na wewe. Akura kabs umviza nakubwira ngene byagenze
ndashaka kubivuga
umviza nakubwira
baramukubi
Krista rero Krista umviza kwanza
my sister
Krista rero Krista rero Krista ndamubwira ati wowe rero wewe je nganyanje mu kiyasho genda maze kumva buri muntu wese afatiwe bango bako barandira amabuye ibidaje ibicupa ku mugongo nkaka nkamuca ndamukinda mbwira ati wowe genda je undeke aranga kundekura aramvuga ati bafuma batwikiramo ngati genda anabonye kugira bikiyasho umusto arankaramfata arangumya ndumbye ati bebe batakuwa bebe barakwica nkubwo bamukwega
eshe bagiye muwa kwera
yamabuye
bamubonye bakwega huko akindi nawe ndugwa unaria kama mutoto vraiment washa kurira nk'umwana
wamubonye ndiko ndarira
ndugwa
oya hubwo urumva rero maze kumbwira ati Krista ti wowe rero genda Mudemo nyina ranka kumvira uhande ngati wende bayama batakuwa
pobangira mapo mu mifuko bona ni sopa niko nabasikia tu live kaka oranzo kuba oranzo kora wa munu bari itwande wa munu batera mabuye munu vya Yesu itwande ngo bicishije mabuye ni
pasta mwenye apa mukumbuki pasta Landry Promo amukumbuki
ngo bicishije mabuye itwande
bari data mukumbuka
ndamwibagiye kweli bamwishije mabuye
gusa vyari gisanga yari joro gibisanga nubwo wa
nubwo rero mani barankubita mabuye fresh nanje nagwana nagwana mukumukingira Kristo ntibamubabaze mabuye yose kumbwo ari mu mugongo wanje nakubise nk'amabuye nka senkana ara muri ankoze gukora ko bari bazi wanyigira ko nacamvuna
ariko byarangiye bapfuye byarangiye ayo
bakuvunya umugongo mugongo wose ngase negura
baragasaba
mugongo baravuna
sawa ndugu yako Jengera geje ariko
ngira kwanza ndacakubwiye ngo baravunaguye amabuye bisho bona guce
eh
je magaze nkanjya nawe uringa
eh
ari ku aimo aranje nakingiye Kristo ku mabuye usaga kugonga aho usabuse maso imicango uvya ducekeye gituma n'isiga mavuta tuya ducekeri turani piga piga Awo jo kwa nabizi, jo kwa na amaraso ya virinda.
None gashako numvishije Kristo avuga. Kristo avuga yuko atamuntu amushobora atari Landry. Uwa kagongo baravuna kuye.
Kristo atangura kurira.
Itakuwa fiti.
Kristo atangura kurira ndamubwira ati share meze neza. Sinda hafa meze neza. Rero sinzi kunyene nabonye amisi yo mwihuriro. Amisi yo mwihuriro hagaze ngati amisi bara ntabara wa ngo harabavye. Amisi wa kinama. Akaza kuambia umviriza nagi mna upetini wa nyumbani. Amisi yo mwihuriro manacha wihuriro. Ivan imani gweza gire bro waratawe buzima bwanje imani gweza gire amis ihuriro waratawe amagara yanje
bima cyafashije
cha bless Ivan uyu mupeti no muri noro no nga mu mugira mwihekure mugira mwice umwana wo mukamenye eh bamwe ngo tumunyakamenge so munyakinama eh ni munyakamenge so munyakinama nina nini eh yigira umustare no umustare aragara eh Niwe akwiye wizi design kuri stage.
Nagiye amajambo y'abafana kwanza wayakiriye gutelana.
Jewe nayakiriye neza, nayakiriye neza cyane. Ati
ngo ngo niwe wabitumye ngo
niwe wabitumye. Uko nabisiguye neza. Nibaze neza ko nza kubibasigurira neza. Mugira no muza kurikirana kuri Top TV narasiguye yuko jewe nakora ibintu. Donc staff mbi ati koruko. Abari kuri program mbi ati bimeze uko je sinari kwibwiriza ndiyinde. Njenye ni giteramu mfite imitayi nari mfite imitayi ngaya ajya mbiya giteramu nazanye muri rimvi wahe ninde muri rimvi nahemvi wa nta numwe ningere banditse lista sinzi niyo vyandika ni mashiri ya vyandise nayonze urumva nta kiyo nakimba je navuga ngo mvuze je ndi
nguvu zawe zari zihe muri kijya giteramu
basi je nari ubushikiriza urutonde rw'abarimvi ngine bakurikirana b'umwanya ngo gutandukanya bari don't guhamagara bari rimvi MC Maître de cérémonie.
Maître?
Mike Master. Eh. Eh. Ouais, vous avez un bon jeu. Ah, il y en a
Ça. Warugu Master.
Warugu
Master. Urugwa maître de cérémonie. Ça, on est chavisqui. Aïe, d'avions. Allez, Corriero.
Warugu Chavisigura. MC, Warugu Chavisigura.
Ça va.
On a qu'à jouer avec.
Ça va. Maître de.
Ça va. Naski Jeyo rero mzebab
kuko haravuye mwa majambo menshi cyane ngo ure jamangwa ringiya mu bitu byawo ngo inje ngo mu bintu by'ubuwe MC ngo ilikuwa ngo songo sofani yake urabona ngo kandi ngo ninayo mpamvu bijya bintu byose niwe ngo yabitumye ngo nakajya kavuye kose sema Landry ko api reka tumuronderera Landry Promo kumbe Landry Promo te ko rapigwa majiwe
jeyo nabigize gute abantu bavuga ivyo mbega wose waruri ntimwari muri show mwarabonye vibe zari muri show vugisha ukuntu mwabonye vibe zari muri show
vibe yari ikomeye
okay nabikoze neza nabikoze nabi
vibe yari ikomeye
cyane nabikoze neza
ku ruhande rumwe abavuga nande wari
ikoze neza ku ruhande abone wandi nyine baba haters batoba bashaka kwemera naramagaye big fizzo mamagara vishu love mamagara ari ndi bahista nishi bade nabande kandi bakomakomeye staff itarambira cyangwa bari mvyinyi batarambira ati uri kubikora nabi
hageze kwa wiz design
hageze kwa wiz design kubera iki wiz design nawe ndamutahura urazi gituma ndamutahura niyo rya mbere agiye kuri stage iri ko publicing y'abantu nkabaje buri muntu wese
yarahabutse
buri muntu yategezwe guhabuka yategezwe guhabuka iyo stage yasaba experience umuri vya amazi nk'imyaka 12 muri game
amaze kuri ama stage we bagira nkora baboye nico gitaramo cy'amere kigira icambere cha finale ya primus ya primus music vugisha ukuri finale ya primus ngiye niyo ya mbere yo yararushije ya Diamond naho ni hari haje umunyamahanga ariko Black FM twatwaronse bajya abantu twaronse bajya abantu ata munyamahanga arabarundi gusa kaka jibazi ibazi yo stage ikindi kintu yaje kugiye mvuga ngo iyo mvuga ngo duhamagare sa kanje siraje ndabivuga banamwe kuri stage nta nijwi ry'umukobwa nasi ry'umukobwa bamumvise ijwi ryanje mumvise ntiyari ijwi ry'umukobwa aga kene nagwanye kenshi cyane kugira ngo izere nti bamukure kuri stage kwani mtu wetu petu wa nyumbani yatezwa kwereka abantu kakaze kandi nivyo yatezwa kwereka gashoboye petu wa nyumbani naragwanye ariko nyimbo zake yaze indirimbo zibice mara kanambia ngo flashing ngo yanse gusoma mu mashini
nina ni rero haraba medicine kane ka system kako kyo rifanya iri sadbi apate mesha ko vuga yuko araga system wewe wakoze kugira sadbi aronke yani aronke full power ikome yani with design aba mutoye faster
niho waruri sadbi kare eka vuga yuko ngo agomba kuta kana ba boss ba muhaye muri yoni sivyo bamwongeye inoti yari sigaye bayimukubagira magira mukubita inoti ibe yihereza akazi agaheze yigi sivyo aba boss none bamaze gutangira inoti bayitanga umurimbyi wa performance baje kuri inoti sinico gusa jewe no bihera hehe gufata ngo mvuge ngo ibi nibi muri staff mu gihe ari basakora ambwiye ati biraheze rero duhamagara undi muri rimwe je nakiyo nakime nibwira ngo ambwiye ati tayari hamagara undi muri rimwe ntange nataririmbye irumva kandi kindi nacho burya hajya uravye bafana bari baraje uvuze ati satbi wabenge ngende abantu bacha sat warabibona hajya yumvuga ati duhamagara satbi abantu nibacha bakoma induru bavuga ati uwo nyene iyo wizene tumumagara ya ko satbi abantu bacha ibana abantu wizene basaba no kumwibuka ndabeshe
kandi ari mu kinami wabo kaka
satbi none wone wabonye none wewe stage ngene ari meze ntwabibonye rero iyo tuvuga ivyo ijo nibaza gatamune nta muntu yamuhamagara umusani kandi kinacho nta muririmbyi ukubitira imbere y'abafana yo kuri stage nya bintu sivyo ngo bamukubitira kuri stage wo kubitira umuntu kuri stage fire
nita basi oya igya fire kwigishije iki cyanke n'iki cyigwa wakuyemwe muri igya fire
itangaje ko si gyambere natunda na Buja FM miliyoni arindi
wewe kwa sababu muri urya mwanya niwe wari umu MC niwe wahamagara abasani
site dasanzwe jewe namateka dasanzwe nibiro ntazigera nibagira kandi ninsinzi kuri jewe ko ntakiro rikibura insolite ariko ndashima imana kuba nahavuye ndi muzima kandi nabonye ko nshobora kumara amasanga ya kuri stage ndiko ndavuga kandi nabonye ko nivyo bavuga ko tudashoboye tubishoboye
gukubagwa
experience tuyifise kandi icyo twoba tubuze n'amadiri menshi n'ubuze bwinshi ariko twarabonye ko tubishoboye buri muntu wese yarashingira washize ku kibuga washize mu giteramo nandike muri komantere avuga yuko je ntabikoze neza
gukubagurwa nako kwa Krista nako kwaguhaye
yarambabaje ariko nyine urumva jewe byarangiyoheye kubona ari umukobwa yumva kwifana nanje
wajyohewe no gukubagurwa kwiyo
oya najyohewe no kungenya yabyitwayemo yavyitwa kungenya yumva donc yatashaka kundekura ariko wundi mwanya urumva byari bibabaje kubera yagira ikibazo nje nari kuvanda kigiyemo abiwabo ibiki nje nari kuvanda mu kibazo yagira ikibazo ariko yarase ndamubwiye ati genda aranga ati baby no ariko ararira cyane cyo kintu nibuka chikire numva ko kimbabanje to
muri uno mwanya twovuga yuko Krista sindamubona sindamenya makuru yameze gute kuko naramwandikiye jo mwijoro ndamubaza kuna mere yambira ngo kugeza n'ubu ngo simeze neza bivanye nyene na kijya giteramo nshaka Landry utange basi impanuro urabona yuko wewe wari king muri rya show wari ukomeye cyane muri rya show
warabibonye
wari king muri rya show nubwo banshi badashaka kubivuga barabibonye
babibonye ehuri niko bari mze
barabibonye ataka mabasa kamgongo
sako ataka iyo jambero nyemeye wewe iyo jambero nyemeye unajua kama unanipinga kila siku sio unajua iyo jambero nyemeye
ikintu kiza umuntu arakivuga
iyo jambero akiri kubari
sasa akitu kizuri sawa maboko ya juru na majiwe kumugongo amaboko ya juru na mirango musura
ndakwera mirango musura
Ndugya Krista ari jambo yigeze kuvuga yuko je nta muntu yonshobora atari Landrypromoter muga ubu Landrypromoter akagongo kiwe kameze nabi sasa ndugu yangu tugerageje kubikurikirana bizogenda gute mu rukundo rwanyu ubuko ibintu bitameze neza akagongo katameze neza na Kristo atameze kandi nziko ari umuntu mukunda
guko ntiharagira yuko ndamurongora ndamushira mu nzu ariko nimaze kwazo yaho ndamushira mu nzu narakize amangore mumeze ndangura amabanga abubatse rero niza narakize none nawe myaka ingahe isigaye
urumva rero ubu narakime kiba hagati yanyu
Harakime kiba. Aricha urakia. Aricha urakia.
Oye mu. Ibiraskia buruma jiri ya mugongo ndukwira.
Aricha urakia.
Ko ubundana gukoze nino. Kani ngawanzi yuko wewe uri umukozi ariko rero ndukwira.
Umukozi nyabaki.
Umukozi
ukora. Bari nayo mpamvu mbere babonye yuko hari ya hizi Mr. Tuta.
Umukozi ukora neza.
Kari mpamvu tumaze Mr. Tuta posting kigano kuri YouTube TV. Kuri kweri byo bibazo nyene urumva ya magara urumva guci yategezwa kunyitaho ngoma gufi
ibintu vyisumu vyo vyo bivuga ku iki ko hari abantu bari batanga kuvuga
ko bashitse kuri Black FM kuma ntanguye Black FM amanze kugisumu kiro zitanu izi zitanu kuva ntanguye akazi kuri Black FM incuro izi zitanu mari maze iminsi ndiko ndaribwe ubutumutumu nubu munda mba nubu ndumva munda ndiko ndasha naho ndasha ubutumutumu menga kuko buravura kuko burabira rero umuntu yabimpaye bashaka kunyica badashobora kunjya cyo none katamahera ndabaruta gasha sina franga sina buzuri sina parcela pa mujini sina gari sina moto sina ntacho mfisi meme na bibi yangu n'umukobwa dukundana si mwiza cyane byo tuma ngo umungire kibazo je ubura mungire inzigo yibiki nta kazi mfisa karuta ko mufisi mungire inzigo yibiki
gisaba kuma bakuru
jikundi kagahungu kigwanira kirondera ubuzima karondera ine gafungura munataka nini mi bayama
to dunia bakunzi ba Hitop TV
sengere cyane amagara yanje ni yifashe neza kano kanya
bakunzi ba Hitop TV je nagerageje konshowe kugira ndamutsane landre
mundo ndere umutsi
yandi atuwa makuru
anyandike muri commentaire
umuti wiki
6948 6948
umuti wiki
byose umusumu umugongo ushaka kumvura neza tarayi bya mapoma kobara ne yagashinge kandi umuje urushinge
umugongo muhite Krista umugongo muhite Krista mugwazanye sawa sawa umugongo muhite Krista none ntagwaye mwese ni baba dize hamwe muhite Krista mugwazanye
batu dize none bane urushinge kwa muganga bane urushinge kini chakira umuti Shakira umuti abantu bakora dukurikirana bandike muri commentaire.
Sawa. Naza bako dukurikirana muri commentaire baraza kuvuga bonye ne baramuhamagara Krista niwe muti wawe.
Ndabihevs. Kipindi binagiye.
Arabishiye ko muri commentaire mutafute Krista.
Ah nabihevs. Ndeko
pore pore basusi yangu kibuke buke basi. Pore pore basusi yangu kindugu yangu.
Higanga ngasi nuna muka.
Sawa pore pore.
Nabihevs. Ah. Wewe unaniponda tu kila siku. Umiso za dukwa nyigana na mashaka kunchafuta nkumpole.
Tabiye bae sasa basi ndugwa.
Mbe gura zivyo nikuvuga yuko.
Je ndakubagije
kubi. Kiraba abantu bacyubye kandi
bacyubye. Ndavyo.
Ndavyo. Nje nikuvuga
nibyo. None wewe na Krista ivyi wawe.
Agwariye muhiro.
Ivyi wawe ni babizi.
Barabize ngo. Nawe na Krista none ntara nkuri iki. Ndamurongora. Ndabihevye. Wewe ndiko amumeze wewe.
Ndafite basi.
Wewe usuna kuwaga
wewe. Ndafite basi iri mugongo basi tuponeshe.
Ndiko usuna kuwaga
wewe. Pore sana basi grand frère. Konda bwo numengu buzima bwawe ni probleme sana ndugu yako. Bagunzi ba Hitop TV nagerageje gukora ivyo shoko no akisi kora tembea ndugu ya. Ukora tambuka. Grand frère. Ya tani. Bagunzi ba Hitop TV the number one channel in our country. Murabona ko amagara ya Landry Promoter bimeze ukuntu aho bamudize baramukubita ebana vyatari majendra ya tari Krista nawe nyene barakwega ijya mishatsi bagira ivyo bakoze vyose kwa Krista ariko ubu ni polepole Imana ishimwe cyane kuba agihema kandi ibiganiro bya Landry Promoter muzobibona neza cyane atakibazo na kime kihari so bakunzi ba Hitop TV the number one channel in our country kora Komantere ngao hasi musi ya Hitop TV ukore na subscribe kugira tubandaje tubaha ibintu bimeze neza cyane embassy lato if believe asante sana kaka